the moon up above. Fit as a fiddle and ready for love.
You can go peace and peace, baby, love you.
Haven't a worry, I haven't a care. Feel like a feather that's floating on air. Fit as a fiddle and ready for love.
Whoa.
Soon the church bells will be ringing, and I'll march with Ma and Pa. Ah, the church bells will be ringing.
Oh, I cannot wait till I see the church bells.
I did a little, my baby's okay. Ask me a riddle, but what did she say? Fit as a fiddle and ready for love. Da 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 da